Tukra. Tat, 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 tat. Sing and dance, sing and sing and sing. Tat, 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 tat. Sing and dance, sing and sing and sing. Tat, 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 tat. Sing and dance, sing and sing and sing.